kwan no na madwendwene so betumi di da ba kumpo akane na na sakitu ekra mu ntimi nya ada na madwendwene de aka ho said the enemy, and yet you man to us hour. Now, Salomo and Nimoyam Yam 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 mo amu gidie sa
ma ye gidie a eso e
te mo gidie se sna pe be fua anka mo beka a kyer a chen duai se tutu fi wase de ewo no se se de kogupu mu na nka obetie na samarena ni bia onam de kwan ba de owo ho ono de ohu no no awre ho hye na komama na okɔ ne nchan de nwo ne nsa gugu na kru no mu chichire na odne tna ono anabo aso de ne kwa ho da mu kɔ hwɛ no Na dia chiye no oyidanari mie no de ma hoda mu pene no ka kire no se. Ke no na bibiara wo ba hwere no. Ne sane ba nam dia be chwa nam. Ni papa san mu hwan e no kire se wo ye de no ye wu no yonko.
Ni aye no papa no.
Ni amusu mu kwa sa. If you say, I only pay you to Abraham, but you never want to buy so over here, no idea.
Kyerɛkyerɛfoɔ yɛnim sɛ woka nokorɛ na wo nkyerɛkyerɛ nso tene yenim sɛ wo mfɛre nipa bi anim na mmom wo kyerɛkyerɛ nyankopɔn pa a wo ma nipa ka kyerɛ yɛn ɛyɛ mmara sɛ yɛtua ɛtoɔ ma awurumanfoɔ no anaasɛ ɛnsɛ sɛ yɛtua
wo wurɛ hwɛ yie na wobɛto wo mmarade
mam sikan bi hwɛade Time for Nina Tran was so.
Kaisa!
And the idea of Kaisa, Diano. Fanina, my Kaisa. Now, Yanko Pon, Yasumo Yanko Pon.